Tupate nusu hata slice moja, sisi hatutaki. Wakenya twasema Uhuru Ruto wembe ni kule kule. Ndani, 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 to the state house, to the state house, Uhuru Ruto wembe ni kule kule.